Sinomikeza umhlophe enhle nasezansi nokwacho zikhuya kwelalelaka esondini njengamanje kodwa ngihamba nomkhanya kude insizwa ehamba ngamaveni amakhulu adulayo samukela njengamanje umfoka mophanga qhawula ama sekubingelela
siyabingelela qhawu
ayi qhawula mina sibona shaya ingezo lapha neinsizwa uthi mina umkhanya kude ufuna ukuludla nokhetho manje qhawula sinibona nifika la ondini namhlanje kwenzakala naku sinibona nishaya imali
simenyiwe izinsizwa lapho ondini kunengoma ekhona bayibiza ngelokhuzana bayibiza ngomgangela Maskandi Festival
yes
size kula kodwa njengamanje asikafike ngomeni asikafike ngomeni
yes
sisese emkhehlweni womfowethu la esiphila naye umfoka Mancinza
umfoka Mancinza right so uhamba nezinsizwa lapha sinibona nishaya imali lapha ngendlela esimangaliso isho ukuthini lento nje izosimkhanya kuthi
ayi lento isho ukuthi sithuthile ndisho
yaso sithisho manje
hayi ndisho yathuthe kahle
naye sase kahle manje
hayi siyathatha ndisho
ngokusho ukuthi uma phanga nomkhanya kude niyayiphosa intshelelo ningibase emdletsheni ukuthi cha nayithatha ndisho manje
emdletsheni welokhuzana semdletsheni manje ndisho
eneshele awambotha mfethu naye sizohamba la mfethu kugcina zayo mfethu awoza qha woza qha sawu
kushani
konakele mfethu uma phanga
konakele kakhulu
mfethu
hayi mfethu besadlula emkhehlweni insizwe siphila nawo Mancinza lana besizoshaya nje indishi mfowethu yona ithuthile lento mfowethu ithuthile sisemkhaya kude manje lento mfowethu
so okusho ukuthi nindishi nje emkhaya kude manje niyayidla indishi nithi umuntu ubuka inhlaka production nje manje akazi ukuthi indishi iye emkhaya kude nisathatha ngenkani noma niyayicela
hayi sisithenga ngani indishi indishi emkhaya kude manje asithatha kafu ngenkani kushawe imali indishi imali indishi isihambile semkhaya kude siyadlula ke manje sesiya emgangeleni umsikandi festival siyongena khona njengamanje hayi namaveni ivethu liphethe kwacho ubonile nawo masikhuluma ngeveni hayi abanye bengakhuluma nje amaveni sathi uhafu uhafu sashiya amanye kodwa nje
ubaninga amaveni
hayi yasalela amaveni siphethe nje uhafu short o drive amaveni
nakho khona lawo kwacucisa khona wathi khona abadume ngenyama
hayi bekashabona ngokudla inyama ngeke siphike ekudleni inyama kodwa hayi emaveni ngeke beluke emaveni ngeke beluke emaveni lokhoza bazowabona akhona amaveni amaveni siwaphethe kakhulu
ofethi nje ubuka lo hlabu reaction ikonakele kakhulu eglaza online ngihamba nomaphanga ayiwo nanale gawo gawo ephila
hesha
hayi mfethu ngibona ubadotsa ngeveni inkosi emaveni kwenzakalani mfethu
hayi mfethu ngiphethe 3 liter konakele
nawe uthi lento yamaveni indishi niyayidla ngenkani manje nomkhanya kodwa
ivele phela iqondile njengamanje mothu ayibheka njengamanje mothu ubuka amaveni besiwaphethe
yes
ayikho inhlobo ebingekho uthoyota kodwa yebo
so njengamanje kuyalapha emgangeleni ubathembisana abantu abantu abanithandayo njengomkhanya kodwa
sekona lakhulu njengamanje sibheke kumgangelo kuvela lapha sihlelelwe thina ukhuthaza bonke abahleli bemcimbi ukuthi uma behlela umcimbi wabo bawuhlelele umkhanya kude ngoba siwe sofika ngempela futhi siwe sofika uma khuya umkhanya kude yilezi insizwa
asikho
ezinye mfowethu asikho ezinye ngoba ngisho iy'ngane zobuza ukuthi ubaba wawukuphi behlangene labanye obaba wawukuphi wawukuphi
uhamba nezinsizwa lapho umaphanga
hhayi kokudlala phela omzala bami ke
kusho kanje
bahamba nje omzala bami mpela
nisho ukuthi impangeni inkandla zonke lezi ndawo yitheku nithi iy'ngane lezo
Ingane
lezo
ingane webhuti
futhi ke hayi mfethu sokusibona
hayi
tshengisizwe
liboniswe izwa liboniswe manje
ukuze umkhanya kodwa ufike
hayi izwa lazi iqiniso ke manje
hayi
alazi iqiniso izwa manje
mbukele nhlaka production njengamanje insalelo sayiphosa uthi umkhanya kude uyayikhulumela akusho mina uthi indishi uyayidla into yamaveni ubathi khona abadume ngani ngenyama
ngenyama
hayi
nyama phela
Hashtag sithatha sikubele lo mnyumukele zimhlophe lalela njengamanje ngoba ngishilo ukuthi iyagqilaza kula kusemkhehlweni umnandi njengamanje samukela dlula logistic ubaba umdluli yabona ke mawudwala ubuka imali uyibthola la baba somukele
hey baba njani
isebenza kanjani into yakho baba hayi man siyakubona lokho hayi mina hayi lo muntu shayimbole ngaka baba bingelele isizwe sikaphona makhewe
ngibingelele umphathi waso
uMabedlane naso Lundi South Africa yonke niyaphila.
Yebo. Abantu abaningi bayakwazi kwakwa vele iflag umbathi imali ngathi mina ngathi umdlulu uthwele lingani. Kodwa ke asikho lapho. Silala namhlanje sikubona udlala imali kwenzakala namhlanje beka umbukele esombeni nanokuthi kukuphi la?
SiMabedlane kwaSibiya simenywe la kwaSibiya ngamakhelwane.
Ngamakhelwane
la.
Yes.
Udadewethu uSthuli Sibiya uKhehlwa uSphiwe umfowa KWABE.
Yebo.
Empo mhlophe Dalton.
Yes.
Yebo.
Mali kade ifaka lapha ngibona lokho kubaliwe nje. Ibuye ngidide phela imali account engangiyenzanga.
Hayi phela umdlalo wamajongo asikwazi ukudlula ezinye insizwa.
Uba udlala nje ngemali nje kungenakala ngelutho.
Udlala nje ngemali mfowethu ukusupporta lensizwa nomdadewethu ukuthi umcimbi wakhe lokho indle kaBhena nazo akwazi ukuthi aphinde be right futhi.
Mhlawumbe umuntu obuya le video indaba yasemakhaya la ubungathini kumuntu makudlalwa imidlalo enjengale umuntu ongayazi lento nomuntu ongayitshele lento nokuthi sibaqhuqhuzele nabanye abasazoyenza nanokuthi mhlawumbe inhloso nqangi kuswe kuyini.
Ngiyaqhuqhuzela kakhulu ukuthi akhulukaze entsheni ikwazi ukuthatha against GPV yasizanda kakhulu ngoba ubu ama programs ami kakhulu siba support kakhulu insizwa yithathe against ama rappers wazwana kakhulu emphakathini. Hayi ngoba sinemali eningi sifuna ukuchoma kodwa ubathanda nokusupporta nje ukuthi mawa wenza umcimbi umfake noma umuntu noma umphekisi ukuze akwazi ukusizakala futhi again.
Yeah. Sinomazi akho kuphetha namhlanje sesikhulu sesiphetha uma amazwi ongawatshala kumuntu obukele video nomuntu ke othanda nje isinto sakithi mhlawumbe uma ungabuka amabhinca iyatrenda kakhulu lento yobhinca lensukwana wonke umuntu ufisa ukudlala indisho wonke umuntu ufisa ekwangazi ukuthi angaba kulento le enjoba yenziwe.
Mangakhuluma namabhinca nomphakathi wonke ukuthi nje abantu abayiphathe kahle behlonipha abantu besifazane azwana nomuntu abasha abantu ikakhulukazi kakhulu ngoba ushilo wathi ngidlula logistics.
Yes.
Abantu abathenga ihlabathi because idlula logistics iphinde ibuyisele emphakathini.
Abantu abathenga ihlabathi
sesidayisayo.
Bakha abantu imizi.
Abantu abakha imizi.
Njengoba kwenzeka
osegoli okuphi nokuphi akakhe la idlula kayithinde sifika yonke indawo.
Ikulifika yonke indawo.
Hayi uyazi baba.
Hayi nami ngizoyibiza lapha kwaKhutele sibonga kakhulu uqhawe lami inombolo zithini abantu abafisa ukuxhasa
0810602231.
Mbukele ihlaka production naye ku screen sibonga kakhulu uqhawe lami.
Ngiyabonga kakhulu baba.
Ihlaka production le egcilaza online ehamba ngelinye igiya. Okwethu sikuthatha sikubeka izolo busibona seBergville. Namhlanje silapha kweleke ithundini. Masuka manje umgangela maskandi festival. Sasikhona.
Siyakhona.
Iyagcilaza.
Uzoyikhona baba.
Ah sikuyagcilaza. Yavukulana.
Sibonga kakhulu.
Asama pinga sekho.
Asema kakhulu.
Yeah.